Ihambe kahle kakhulu iparade. Ngicabanga ukuthi ikwazile ukuintroduce i-horse race lena esinayo nezoba nayo minyaka yonke emphakathini walapha e-Richards Bay. Nesasebele ikhona ne-attendance ebikhona imeya beyiqhamendo nezahlukahlukene. Nesithube kakhulu kabi ngawo wonke umuntu obeyingxenye yayo. Sathube kakhulu nabantu bebezithamelizayo sibona ukuthi umsebenzi wenze kahle kakhulu.
And we believe as King Tshwayo and Umhlatshuze, City of Umhlatshuze and Nkandla Municipality, Mthunjaneni Municipality, Mpolozi Municipality, Umlalazi Municipality, that the only way we can celebrate the Youth Month is by ensuring that the youth is benefiting during these activities. We find a funny motto, this is a summer boy.
Oh,